mbere mbaje kubashimira kora mwaje je ngo nitwa babu abandi umwe mwarongo ikiki kiki net club buju Burundi Bujumbura ndabashimiye kora mwaje mwatwitavya kakamu kwa mukaza kutu sinzi kwa kudushigikira cyangwa kugira gute yitwe twashaka kubashimira kora mwaje ego mugira amahoro
niriwe babundari menga cyangwa ivuga cyangwa banda Jenny Raisen ina hatwe tukumana ba DJ nga ari muri message yo kwatumira toto gay yuko tushaka kwa byerekeye organi amasoire cyangwa se iminsi 10 igiye kwera muri Kiki iteguwe na U Events fatikanije na Kiki Night Club so nugwere tariki 2025 ku munsi wa Noel shika itariki 5 z'ukwa mbere mu 2020 so rero tu Kiki izokugurura itugara kuva itariki 2025 gushika itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2020 tuba tukumwe n'aba DJ batandukanye bo muri kino gisagara twizera yuko ari aba DJ by'ukuri babizi kandi that's for turabemera kandi barabemera aba DJ natwe tuza turi kumwe n'aba DJ bagera kuri batandatu ba
dushyize nabo ngaha
ego dushyize nabo ngaha barashika nko ku icyenda hafi 10 niko navuga
yarenga
tuza turi kumwe rero na DJ Frankist DJ Black Jean DJ Alan DJ Elwindo DJ Mario, DJ Mike, DJ Pro na DJ Moses. Abana ba DJ bavuye mu bari butandukanye, bavuye mu mihingo itandukanye yonga mu gisagara cya Bujumbura. So turi kumwe na twavuga ati nizo mwituma MC mu masoire yacu zo mwituma hype kora yuko azuba ariko agrementa ariko amemta umuziki kuko uravuga numa MC naza ko twabonye cyane no mwaka ni MC Sadiki. Hama tukazuba dutangura iminsi yose guhera Isatu mino na zibi z'umugoro 18h gushika mu gitondo byasiru zoshaka uzoruhakara zota hama tukazoba ari amasoire ari gratuit akora yuko ni nene twavuze na majoro y'umunezero umva na munezero twodandaza akaza turi kumwe na tusa dufite na promotion atandukanye tuza dusa na promotion ku binyobwa cyane cyane abantu bakunze kunywa na cyane cyane ugwaruka na mahenken hamwe na royal tuza dusama promotion kuri royal no kuri henken hama entraîne gratuit na bivutse nibaze yuko nyamukuru ni ivyo oye ibibazongera byanyu bira how it cuts
wibage kuvuga no kuma cocktaile kuma cocktaile muri kikezo azuba hari 50% kuri cocktaile yose yo muri Kiki Night Club ego
mva cocktaile zora ziri kuri 20,000 zati kuri 10,000 donc abakobwa cyane cyane batukunda utuntu tworoshye kandi dusosa barahawe kajya ku makocktail iminsi 10 muri Kiki ari 10,000 henken 10 tuza ziri kuri 40,000 kuvuga ngo henken imwe izaba iri kuri 4,000 mu gihe henken yahora ku 8,000 fayale nazo azoba ari nka 3 ku 10,000
Hariho benshi batazi ko ibwati hari hariho benshi batazi ko twugura 18h hariho benshi batazi ibyo dukorera ngaha juste gusa mudufashe muduteze imbere nk'abarundi bagenzi bawe ngo natwe mutusaba guteza imbere aba DJ aba ari iby'abarundi twese tuterazi tutezanye imbere ibisigaye navyo akari imbere karahinda murakoze rero